Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Ndabaramukije bakunzi mwese ba Radio RPA nongera ndabahikaze ryo gukurikira amakuru yo kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya mbere rusama mwaka w'2022 mu nkundire mbanze ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umwana w'umwigeme akiri muto yari amaze indwi zibiri yarabuzwe irengero, yaratowe ikiziga kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Marembo ni muri komine Busoni intara ya Kirundo. Abakoze iryo barahamwe n'imvo zabitumye bikaba bitaramenyekana. Mu ntango z'ano makuru turaza kubibashikiriza. Igenekerezo rya mbere rusama ku mwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe abakozi n'akazi. Uwo munsi ukabushitse imyidogari yose mu bakozi bakorera mu bisata bitandukanye, harimo n'abahurikiye mu masendika, aho bavuga ko batabona uko bagiye kubaho hamwe n'imiryango yabo mu gihe ibiciro biduga ku munsi ku munsi. Navyo nyene twabiteguye muri ano makuru. Naho igitoro giherutse kuduzwa igiciro ku iritiro ku kironka biracari amananiza. Mu gisagara ca Bujumbura bamwe mu banyagihugu baridoga ko basigaye bagira ingorane zo kuja gushingura ababo bitavye Imana mu Rumonge, naho imiduga itari mike ikaba yarabitswe kubera ku mastation ata gitoro kiharangwa. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa duhera mu gisata cy'umutekano. Nari mpejeje kubivuga mu ngingo nkuru. Ikiziga cy'umwana w'umwigeme caratowe kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Marembo muri komine Busoni intara ya Kirundo. Amakuru atangwa n'abanyagihugu yemeza ko uyu mwana yari yabuzwe irengero haraciye indwi zibiri. Abajejwe intwaro muri komine Busoni baremeza ayo makuru, bakavuga ko amatohoza yamaze gutangura. Izo ni Donna Dani Claire iratwumva.
Iradukunda Nadine niyo mazina y'uwo mwana w'umukobwa yatowe ikiziga kuri uyu wa gatandatu. Uwo mwana yarafise imyaka 10 akaba yavuka ku mutumba Marembo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uyu mutumba yemeza ko Iradukunda Nadine yari yabuzwe irengero ku igenekerezo rya 2022 ndamukiza uno mwaka. Icyo gihe nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha, ababyeyi biwe bari bazi ko yari mu nshuti, ariko kuva uyu munsi nta n'umwe yasubiye kumukubita ijisho. Kuri uyu wa gatandatu rero niho uwo mwana yatogwa ari ikiziga n'abantu bari bavuye kuvoma ku kiyaga cyohoha, ari naho baciye batabaza abajejwe intwaro n'umutekano. Inyamiramabi yaho muri iyo komine yamenyesheje kuri uyu wa gatandatu nyene ko uwo mwana yoba yaramaze iminsi 5 apfuye, ikiziga ciwe kikaba cari camaze kononikara. Musitaneri wa komine Busoni Sajimana Dismas aremeza ayo makuru, akavuga ko amatohoza yatanguye gukogwa. Nayo abavyeyi ba Iradukunda Nadine yarasanzwe yiga ku ishure shingiro rya Marembo basaba ko abagandaguye umwana wabo bamenyekana. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri iyo komine ya Busoni bavuga ko batangazwa n'ubwo bwicanyi bukoregwa abana butanguye kwibonekeza.
Dani Claire iratwumva. Urakenuye mu makuru y'umutekano nyene yo mupolisi umwe yaraye hatswe kugandagura mugenzi we amurashe urusasu rwo mu nda. Byabereye muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Nyene gukora ibara n'uwitwa Juvenal Nkorerimana akaba yakomerekeje bikomeye mugenzi we azwi ku izina rya Frederic Ndahangamye. Uwo yakomeretse akaba muri kino gihe ariko aravurirwa mu bitaro bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura. Abajejwe intwaro muri zone Buringa baremeza ayo makuru, ariko bakavuga ko uwo mupolisi yakomeretse atababaye cyane kandi ko byatumwe n'akaboregwe. Icyo bikoze bemeza ko uwarashe yamaze gutabwa muri yompi. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
RPA
guherekeza ababuze ababo kubashingura bisigaye bigoye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ahanini bigategwa n'ikena ry'igitoro ryahavuye rikwega n'ikena ry'amabisi yunguruza abantu. Bamwe mu banyagihugu ubu bavuga ko baherekeza ababuze ababo gushika ku masengero, aho babasabira irya nyuma bagaca basubira inyuma kuko bidakunda ko bashika aho babashingura. Inkuru tubaza Elvis niyo mwungeri.
Abisi segere barosa ko gatoro afisa amavuatire yo bahereza
uyo numwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura ariko yidoga vuga ko muri kino gihe bamwe bamwe mu bifise bafise ngendeshwa zabo byite aribo baherekeza abagiye gushingura babo bapfuye mu gihe uherekeza wabuze uwiwe kumushingura ariko umwe mu mugenzi ya miranga barundi uyu munsi ababa mu gisagara bavuga ko gisigaye ari kibazo kuko batakironka uko biyunguruza kubereka nangi gitoro uyu munyagihugu avuga kandi ko bashika aho basomera imisa yabo baba babitabye imana iheze bagaca basubira inyuma
unye n'abantu bajya guhamba ababuza babo ubu ni kibazo abantu babuza yo bakira nayo bamira unye baragenda bashitse muri katedrale ahi misi bera canke kuri semishe unye abanyagihugu baca baraba abisi segere barosa ko gatoro afise amavuatire yo baherekeza abandi baca baba obrije yo gutaha muhira kuko ya mapaseri ntaboneka bayagiye gutonda imirongo atonde ya mazutu canke sa no guherekeza uwawe bisigaye bigorana
imwe mu miduga yunguruza abantu ibajana komanda gushingura ababo birashika igakamira igitoro mu nzira ico gihe baca babandanya urugendo n'amaguru uyu munyagihugu avuga ko ivyo bimaze gushika akatari gake
Ariko uragikamira mu nzira nasanga cyakamariko aca agaca baba bridge basiga imiduga ngaho bakagenda n'amaguru kenshi birashika aho igukamiye kukirikuru gacurindira ko hari n'uwo kudesa ntabwo n'imitozi ibiri none guhambye abandi canke imodoka ugasiga ngaho bagenda basanyije bakarenza ko kugira bashobore kubatwara nyene gufubaha mukaturindira nyene ugira desa naje
bitewe nuko kubura uko baherekeza ababo bitabye imana mu bibanza bashingurirwamwo bitewe n'iryo kene ry'igitoro n'imiduga ibunguruza benshi mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko bahitamwo kurindirira mu bibanza bakarabiramwo ababa baronse uko bashika ku itongo ry'abapfuye urundi ruhande muri kino gihe hari n'abasaba kwemererwa gushingura hafi nko mu Kanyosha n'ahandi kugira bikunde abashobora gutambuka bahagende n'amaguru ivyo ariko kuko isoko ryacu mu gisagara cha Bujumbura ribimenyesha bishobora bake cyane
arakoze Elvis niyo mwungere eka no mu ntara ya Rumonge ibintu ntibyoroshye kuko kuva igitoro kiduzwe giciro atastation imwe iraronswa ni majyacyo abenshi mu banyarumonge bakigura kuri magendo abatari bake imiduga bakaba barabitse Eric niyo nzima aradushikana aho mu ntara ya Rumonge
umunsi wa nyuma intara ya Rumonge heruka kuri fisi gitoro hari ku munsi wa Pasika kuva ico gihe nta station imwe irasubira ku kironka
batwate gitoro ntagira namba n'ubwo riruka ntagira namba Nana muri bwo kirabone ko baba dugenje bikiye
uyu munsi abeshi mu afisi vyuma muri yo ntara bikora ruko binyoye gitoro bikora ku camagendo aha giciro saho gutuma umwana
ubiri kire ya magendo gaza ko bihumbi 10 na 10 igitanga miyana kongo katanga miyana kongo
abo bidakundiye nabo barabisi vyuma vyabo
kwebwe ubonye muri hanyeje gara hagaze ni bigikora
tubibutse ko igitoro mu Burundi kuva uyu mwaka utangura kidugijwe incuro zibiri zose ariko naho nyene ukuboneka bikaba bibandanya bigorana ivyo bibandanya bishira umwiheburo mu banyagihugu haba mu biyunguruza bakoresheje uburyo bwo kwiyunguruza rusangi canke nyene n'abaziga kubesha imiryango ari uko bakoze umwuga wo kunguruza abantu mu buryo bwari bwo bwose
erupeya
Nari nabibabwiye navyo nyene mu ncamake igenekerezo rya mbere rusama buri mwaka isi yose irahimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi uwo munsi ukaba wamutse mu gisagara ca Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyiyerekano yari yateguwe n'amasendika y'abakozi bashika ku 200,000 kuri iryo genekerezo nyene mu mwaka w'1986 ico gihe bakaba basaba ko amasaha y'akazi yogabanuka akaja ku masaha 8 ku munsi iyo myiyerekano ikaba yahitanye abantu batari bake mu kibanza citwa Hay Market Square mu 1941 niho Marshal Petain yashinga itegeko ryemeza ko igenekerezo rya mbere rusama ari umunsi w'akaruhuko kandi ko abakozi bategerezwa kuhembegwa mu Burundi rero uwo munsi mukuru w'abakozi n'akazi ukaba uzohimbazwa ejo aho bukera ku munsi wa mbere uwo munsi rero ukabushitse abakozi muri rusangi bari mu buzima bugoye bitumwe nuko ibiciro by'ibintu byankenerwa byaduze ku rugero hejuru nkuko byashikirijwe kuri uwa gatano n'urongo y'urunani rw'amasendika yabigisha Senaseb ku bw'ibyo Antoine Manuma akavuga ko leta y'u Burundi yari kwiye kwihutira gushyira mu ngiro umugambi wo kuduza imishahara y'abakozi bakanasubizwa n'uturusho batswe kugira abakore bagononokewe mu mirimo yabo ya minsi yose kurikira Antoine Manuma arongo y'urunani rw'amasendika yabigisha Senaseb mu funyafunyo
umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi wama uhimbazwa tarike imwe y'ukwezi kwa Rusama ugiye gushika ariko abakozi muri rusange nabigisha barimo bari mu buzima bugoye aha twofatira nko ku biciro by'ibintu byankenerwa byaduze gushika ku nshuro zibiri canke zirenga tugereranije n'imyaka iheze ize bigatuma abakozi bitabashobokera kugaburira imiryango yabo canke kwigaburira bo nyene uko bikwiye kwibakira uburaro bikaba byabaye amananiza dufatiye ku biciro by'ibikoresho byankenerwa eka mbere no gushika ku kazi bikaba ari ingorane ku bakozi bakorera kure canke mu bisagara bivuye ku bukene bw'igitoro kugira abakozi baronke agahengwe bakoreye imirimo yabo bagononokewe ni ngombwa rero ko leta yokwihutira gushyira mu ngiro wa mugambi wo kuduza imishahara ku bakozi n'uturusho batswe bakadusubizwa umugambi wo kuduza imishahara wofatira kandi ku buzima abakozi bo babagizemo ibiciro ku bintu byankenerwa byotunganywa mu buryo bitokwama biduga uko bukeye uko bwije ni ngombwa kandi ko ibitoro biboneka kugire kwiyunguruza cyangwa kunguruza ibintu bishoboke gutyo ibiciro ku bintu bimwe bimwe byankenerwa bigabanuke kandi n'abakozi boshika ku kazi ku masaha bitagoranye gutyo umwimbu ukongerekana
uwo yari Antoine Manuma arongoye runani FENASEB ruhurikiyemo amasendika yabigisha tukivuga ibijyanye n'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi abakozi bo mu bisata bitandukanye bavuga ko ubuzima butifashe neza abavuganye na radio RPA bamenyesha ko uwo munsi usanze batagishobora kubaho hamwe no kubeshaho imiryango yabo kuko ibintu byazimbye kandi agashahara katigeze kongerekana abandi bamwe mu bakozi baganiriye na radio RPA ijwi ry'abanyagihugu
yewe tumudandaza uyu munsi mukuru ushyitse mu gihe ubuzima bwazinze muri igihugu cyacu aho ibiciro by'ibintu byose bigize ubuzima bw'umukozi cyazize cyane ariko agashahara k'umukozi kagakoma ari ka kandi abakozi rero twavuga ko nta kintu kinini ufasha mu byerekeye amikoro y'umukozi kuko baca umugani mu kirundi ko umukozi abegwa n'impembo njyewe ndumwigisha uwo munsi mukuru subwa mbere ushyitse n'iyindi myaka yagiye urabaho hanyuma abarundi bamaze imyaka myinshi mu bukene ariko hageze muri iyi minsi turimo y'amezi turimo imyaka ibiri itatu ubukene burarenze urugero ntawe uvuga ngo umukozi wa leta ntawe uvuga ngo umwirimizi bose bari mu bukene ntangere ibiciro biguma biduga ku rugero ruhanitse birenze urugero ibiciro by'ibintu ibyo ari byo byose haba mu kwiyunguruza ibijyanye n'igitoro ntihagira namba afise imiduga yunguruza abantu nabo bagaca bikika mu kiza bakaca bashinga ibiciro birenze urugero leta ntihagire n'icyo bivuga ko igitavuzwe umukozi wa leta agashahara ntikigera kaduzwa mugabe ibiciro byose bidasiba kuduga n'ukuri n'akamaramaza n'akamaramaza abarundi bari jewe ndumurimyi icyo nimuvuga kuri uyu munsi mukuru w'abakozi kuri uyu munsi mukuru ushyitse mu gihe igihugu cyose cyugarijwe n'ubukene ibintu byose kuva ku munyu gushyika ku byo abantu bakeneye by'imfungurwa byose byarazinze dufashe akarorero umuceri uri buri munsi uri kuragura ibihumbi bitatu kiro cy'ibiharage kiri hagati y'igihumbi n'amajana umunani n'ibihumbi bibiri yego mugiye kuraba aho tugeze ku bijyanye n'ibitoro kwiyunguruza usanga ku birometero cumi umuntu ariko aratanga ibihumbi bitanu ku kwiyunguruza kubera iki kubera ubukene bw'ibitoro ibintu rero byarazimbye rwose
nuko rero mfite namwe banywanyi ba radio RPA ni kuri ayo majwi y'abanyagihugu duciye dusozerera ko amakuru yo kuri uno wa mbere Rusama umwaka w'2022 mwakeruye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kudukurikira ngira ko nshimira kandi abamenyeshamakuru bayegeranije ntibagiye n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira imanaro ninge ko nari kuri mikro ndabikebanuye ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi murora nigwe mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.